Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41. Ikisoro mu majyepfo ya Uganda mwatwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edi Rwema ubasuza kandi mbahikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ejo mu Rwanda tangijwe icyumweru cyahariwe kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi. Perezida Paul Kagame yongeye gushinja amahanga gutererana abanyarwanda.
Many of the countries represented here today also sent their sons and daughters.
Abanyamuryango b'ibihugu bahagarariwe hano uyu munsi nabo bohereje abahungu n'abakobwa babo mu Rwanda mu butumwa bw'amahoro. Abo basirikare ntibigeze batenguha u Rwanda, ahubwo umuryango mpuzamahanga niwe wadutengushye twese. Uwo yari Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Umukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yasabye imbabazi ku ruhare umuryango mpuzamahanga harimo n'ibihugu byo muri uwo muryango wagize muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Amezi atandatu arihiritse intambara hagati ya Israheli n'umutwe wa Hamasi itangiye. Aya makuru nandi twabateguriye turayarambura mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani, igitero cy'abarwanyi b'umutwe w'ingabo za Rapid Support Forces RSF kishe abantu 25 mu mudugudu uri mu majyepfo y'umurwa mukuru Khartoum. Imirimbanyi ituye muri ako gace yavuze ko abasirikare ba RSF bateye umudugudu wa Adam uri mu birometero 150 uvuye mu murwa mukuru kuri uyu wa gatandatu. Umwaka urashize intambara itangiye muri Sudani hagati y'ingabo z'igihugu SAF ziyobowe na Abdel Fattah al-Burhani n'umutwe wa RSF uyobowe na Mohamed Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Hemti. Ababikurikiranira hafi bavuga ko iyi ntambara ari nk'umuriro utazima waje ku isi. Ibihumbi by'abasivili bamaze kwicwa barimo abagera ku 15,000 bishwe mu ntara ya Darfur nk'uko byemezwa n'impuguke za ONU. Iyi ntambara imaze kandi gukura abantu barenga 8 million mu byabo, isenya ibikorwa remezo, inateza inzara mu gihugu. Abanyasudani 18 million barashonje, bugarijwe n'icyago cy'inzara. Igitero cyo kuri uyu wa gatandatu cyakomerekeyemo abandi bantu barenga 200. Amezi atandatu arihiritse intambara hagati ya Israheli n'umutwe wa Hamasi itangiye. Kuri iki cyumweru minisitiri w'intebe wa Israheli Benjamin Netanyahu yavuze ko muri rusange intsinzi bifuzaga bari hafi kuyigeraho. Aboneraho gutangaza ko batangiye gukura ingabo mu majyepfo ya Gaza harimo n'umujyi wa Khan Yunis, nubwo bazakomeza kugira ingabo mu tundi duce tw'iyo ntara. Netanyahu yabwiye abagize guverinoma ye ko intsinzi iri hafi nubwo bayitanzeho ikiguzi gihenze mu buryo bubabaje. Mu gihe hitezwe ko ibiganiro byo guhagarika imirwano byari byarahagaze byongera gutangira mu gihugu cya Misiri, Netanyahu we yarahiye ko nta guhagarika imirwano bizabaho abagizwe ingwate bose batararekurwa. Yagize ati ibyo ntibishoboka. Birakekwa ko umutwe wa Hamasi ugifite imbohe zigera ku 250 wari warashimuse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize ubwo wagabaga ibitero muri Israheli bigahitana abantu hafi 1,200 nk'uko bivugwa n'ubutegetsi muri Israheli. Hari abagera kuri 36 bari barashimuswe bikekwa ko batakiri bazima. Ku ruhande rwa Palestina, Minisiteri y'ubuzima mu butegetsi bwa Hamasi ivuga ko abantu hafi 33,000 bamaze kugwa muri iyo ntambara. Iyo minisiteri ivuga ko 2/3 byabo ari abana n'abagore. Israheli yo ivuga ko uwo mubare urimo n'abarwanyi benshi ba Hamasi. Mu cyumweru gishize ku busabe bwa Perezida Joe Biden, Israheli yemeye gufungura indi nzira yo kunyuzamo inkunga igenewe 1,000,000 by'abaturage bashonje mu ntara ya Gaza. Iyo nzira ninyura ahitwa Erez ku mupaka wa Gaza na Israheli. Gusa ikigaragara nuko iyo nzira itaratangira gukoreshwa. Gukura zimwe mu ngabo za Israheli mu majyepfo ya Gaza ariko ntibivuze ko Israheli ihebye gutera umujyi wa Rafa. Netanyahu yavuze ko atazaruhuka atagabye ibitero kuri batayo enye za Hamasi avuga ko ziri muri uwo mujyi. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mexique na Equateur byacanye umubano nyuma yaho inzego z'umutekano za Equateur zinjiye ku ngufu muri ambasade ya Mexique zikahakura Jorge Glass wahoze ari vice president wa Equateur wari umaze igihe yarahungiye muri iyo ambasade. Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Mexique Alessia Balsena ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yanditse ko abadiplomate babo bose bategetswe kuva muri Equateur. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi, Amerika y'Epfo niyo hagati, byamaganye Equateur mu cyo bise gutambamira ubusugire bwa Mexique bihabanye n'amahame mpuzamahanga. Glass yahungiye muri ambasade ya Mexique nyuma yuko igihugu gisohoye impapuro zo kumuta muri yombi. Icyo gihe ubutegetsi bwa President Daniel Noboa wa Equateur bwavuze ko bwamaganye Mexique kuba yaremeye kwakira Glass. Abadiplomate ba Mexique bagera kuri 18 kuri iki cyumweru nibwo bavuye mu murwa mukuru Quito bakoresheje indege zisanzwe zitwara abagenzi nyuma yuko Mexique yisemo kutohereza indege ya gisirikare kubafata kubera umubano utifashe neza hagati y'ibihugu byombi. Aho badiplomate baherekejwe ku kibuga cy'indege na ba ambasaderi b'Ubudage, Panama, Cuba na Honduras. Perezida André Manuel López Obrador wa Mexique yavuze ko kwinjira ku ngufu muri ambasade yabo ari ukurenga ku buryo bukabije ubusugire bwa Mexique, anavuga ko azatanga ikirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo YouTube, X, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ku isi yose bifatanyije n'u Rwanda mu muhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu biganjemo ibya Afurika ndetse n'abaturutse mu Burayi na Amerika. Umunyamakuru Asumta Kaboyi Kigali yakurikiranye uwo muhango.
Numuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma baturutse mu bice bitandukanye wabimburiwe n'igikorwa cyo gushyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku gisozi mu mujyi wa Kigali. N'urwibutso ruruhukiyemo imibiri 259 yakuye mu turere twa Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge hose ni mu mujyi wa Kigali. Umuhango wo kwibuka wakomereje muri Bekare n'i Remera mu mujyi wa Kigali, ahari hateraniye abaturage basaga 600. Mu ijambo rye mukuru w'igihugu yashimiye abantu bose baje kwifatanya n'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame yagize ibihugu bimwe ashimira uruhare byagize mu gufasha u Rwanda mu kubaho.
I want to recognize a few. For example, Uganda, which carried the burden of Rwanda's internal problems.
Ndashaka kugira bake muri mwe mvuga. Urugero, Uganda yakomeje gufata ibibazo by'u Rwanda n'ibyabo mu myaka myinshi ishize kugeza ubwo yewe banabiryojwe. Ethiopia na Eritrea nabo baradufashije cyane mu gutangira kwiyubaka, cyane cyane ko na minisitiri w'intebe uri hano uyu munsi yabaye umwe mu basirikare babungabungaga amahoro nyuma ya Jenoside kandi akiri muto. Hano ndavuga na Kenya, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bose bakiriye impunzi.
Perezida Kagame yanashimiye kandi inkunga ifatika u Rwanda rwabonye ku bafatanyabikorwa bo hanze y'umugabane wa Afurika, mu Burayi, Amerika, Aziya ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'abandi bagira neza. Yatanze urugero ku gihugu cya Afurika y'Epfo asobanura ko iki gihugu cyishyuriye abaganga bafashije u Rwanda kubaka urwego rw'ubuzima nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse Afurika y'Epfo yanafashije abanyeshuri b'Abanyarwanda kwinjira muri kaminuza zayo bakuramo ubumenyi. Nababwira ko umubano w'u Rwanda n'iki gihugu cya Afurika y'Epfo waje kuba utameze neza muri iyi minsi ishize. Ukuru w'igihugu yumvikanye kandi agaya ibihugu bifite inyungu, yavuze ko atazi izo ari zo gukomeza gushyigikira umutwe wa FDLR wasize ukoze ubwicanyi mu Rwanda.
And the only reason this group today, known as FDLR,
impamvu yonyine uyu mutwe uyu munsi uzwi nka FDLR utasheshwe ugikomeje kubaho ni ukubera ko gukomeza kubaho bifitiye inyungu zidasobanutse abantu bamwe kubera iyo mpamvu ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abatutsi batuye hano mu gihugu cyacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bari bagiranye rwose kandi nta gahunda ishirwaho yo kubatahura
umugambi wo gukingira ikibaba basize bakoze genocide mu Rwanda wanagarutsweho na ministre w'umwe bw'abanyarwanda Jean Damascene Bizimana wumvikanye avuga ko FDL ikomeje umugambi wo gushaka gutera u Rwanda
lors des débats à l'ONU sur la création du tribunal
ubu turabona kwirengagiza nkana nkuko twabonye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yese dutegereze urupfu rw'abandi bantu miliyoni mbere y'uko hagira igikorwa ni igisibo twifuza ko iki gikorwa cyo kwibuka cyakuraho
muri uyu muhango w'abarokotse jenoside bashimwe ubwitange bagize ndetse banasabwe gutanga imbabazi kubabahekuye mukecuru Antonia Mukantabana yiciwe abana batanu na se wabo mu gihe cya jenoside yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari Musanze aho atuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
twari abantu umunani mu rugo hagiye abana batanu na se wabo umwana umwe w'imfura yanjye banamwiciye hano abo bamushyize ntabwo bahanyeretse ubu muri iki gihe kuko nabonye ibintu byinshi 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 birenze kamere ariko nk'iyo nicaye aha ndeba cyangwa no radio byose binzamo nta na kimwe nsiga inyuma byose biraterana bikaza bikanteraniraho
kwibwa ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yitabiriwe n'abashyitsi baturutse hanze y'u Rwanda ariko biganjemo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri aka karere barimo perezida wa Sudani y'Epfo perezida wa Tanzania perezida wa Afurika y'Epfo wa Congo Brazzaville minisitiri w'intebe ya Ethiopia ndetse n'intumwa zahagarariye Uganda na Kenya igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo nibyo byonyine bitahagarariwe muri uyu muhango mu bihugu bituranye n'u Rwanda umuhango wo gusoza icyumweru cyo kwibuka uteganijwe tariki ya 13 z'uku kwezi hibukwa abanyapolitike bishwe muri jenoside Asumta Kabuye ijwi rya Amerika i Kigali
tukivuga ku makuru ajyanye no kwibuka umukuru w'inama y'umuryango w'umwe bw'Iburayi yasabye imbabazi ku ruhare umuryango mpuzamahanga harimo n'ibihugu byo muri uwo muryango wagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibi bwana Charles Michel yabigarutseho mu ijambo yavugiye i Kigali mu Rwanda kuri iki cyumweru umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi umunyamakuru Temistocre Mutijima adufitiye inkuru irambuye
umuhango wo kwibuka imyaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi baye mu Rwanda witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma babarirwa muri mirongo cyo kimwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu mu mazina y'abahoze bategeka ibihugu bikomeye yagaragaye mu nyubako mbera byombi BK Arena i Kigali ahaberaga umuhango wo gutangiza ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 harimo Bill Clinton wahoze ategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika waruhagarariye Perezida Joe Biden hari kandi Nicolas Sarkozy wahoze ategeka Ubufaransa igihugu gifitanye amateka yihariye n'u Rwanda ku ngingo ijyanye na jenoside yakorewe abatutsi Bwana Charles Michel, perezida w'inama y'umwe bw'Uburayi, n'umwe mu bategetsi babiri wo ku ruhando mpuzamahanga bahawe umwanya w'ijambo muri uyu muhango. Mu ijambo rye, uyu mutegetsi yashinje umuryango mpuzamahanga kurebera mu bugambanyi bwa kigwari, ukirengagiza abicwaga mu gihe jenoside yakorwaga mu Rwanda. Ahari naho yahere yasaba imbabazi.
Je me tiens aujourd'hui devant vous.
Uyu munsi mpagaze imbere yanyu nciye bugufi ndo mubirigi ndo munyaburayi kandi nzi umwenda umugabane wanjye w'uburayi ufitiye umugabane wanyu w'Afurika nzi amateka hamwe n'imizi yayo n'uburemere bwayo nzi amateka kandi hamwe n'ikimwaro cyayo nzi uburyozwe nzi n'uruhare rwacu kandi ni nayo mpamvu guverinoma y'ububirigi mu bihumbi bibiri yasabye imbabazi
en 2000 a demandé le pardon.
Undi mutegetsi wo ku ruhando mpuzamahanga wafashe ijambo muri uyu muhango ni bwana Musa Faki Mahama umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika. Bwana Mahama yabwiye abitabiriye uyu muhango ko kwibuka ari umwanya wo kuvugurura indahiro ya nibizongera ukundi.
Il faut se souvenir. Oui, se souvenir.
Ni ngombwa kwibuka nibyo. kwibuka kugira ngo tuvugurure indahiro iyo ntibizongera ukundi ni indahiro y'ubudahemuka ku ndangagaciro zo mu rwego rwo hejuru z'imikoranire zo kumvana gushyigikirana zikomeza isano ya kimuntu ihuza abagabo abagore n'abana b'iki gihugu
uyu mutegetsi kandi yavuze ko nta wahirahira ngo yihunze uruhare rwe rushingiye ku kuba ntacyo yakoze mu kubuza ko genocide iba
person
nta numwe ntawe habe yewe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika wabasha kwigira umwere ku kuba ntacyo yakoze kuri genocide yari irimo itegurwa nitugira ubutwari bwo kubyemera ariko cyane cyane kubyirengera si ikiguzi gihenze kubayikorewe n'ababakomokaho
Bwana Fakima Hamakandi yavuze ko umuryango umwe bwa Afrika wamagana wivuye inyuma ingengabitekerezo y'ivangura iganisha ku cyaha cya genocide aho ivikagera akavuga ko ari nayo mpamvu ubwe yafashe icyemezo cyo kugena umunyasenegal Adama Dieng nk'intumwa idasanzwe ishinzwe ibikorwa by'uwo muryango byo kurwanya genocide mu bandi bategetsi batangaje ko bifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi nubwo batabonetse I Kigali harimo perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mu itangazo yasohoye Perezida Biden yagize ati
Uyu munsi mu gihe u Rwanda rutangira ibihe ingaruka mwaka byo kwibuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanije n'abanyarwanda mu kababaro kabo duhaye icyubahiro abishwe bya kinyamaswa ndetse n'abarukutse bahagaze gitwari bakongera kwiyubaka Turashimira kandi abanyarwanda bose batanze umusanzu mu muhate w'ubwiyunge n'amahoro baharanira gufasha igihugu cyabo gukira ibikomere no kubaka umusingi w'ubumwe n'amahoro
Nao perezida w'u Faransa Emmanuel Macron mu butumwa bwa video bwo kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 yongeye gusaba imbabazi ku w'u Faransa n'umuryango mpuzamahanga baratereranye abicwaga muri genocide umukuru w'u Faransa yagize ati
twese twatereranye ibihumbi amagana by'inzira karengane zari muri uko kuzimu Ahahisi hagomba kuvugwa kandi hagomba gukomeza gusesengurwa n'abanyamateka bacu mu buryo buboneye.
Icyakora umukuru w'u Faransa yongeye guhakana ibirego by'uko u Faransa bwa bwarabaye ikitso cy'intagondwa z'abahutu zakoze genocide.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi ishyaka Sahwanya Frodebu rirasabira Sprian Ntaryamira wigeze kuyobora icyo gihugu icyubahiro cyo kwitwa intwari y'amahoro n'umutekano mu muryango we barasaba leta gukurikirana abagize uruhare mu guhanura indege yararimo n'uwahoze ayobora u Rwanda Juvenal Habyarimana kuri uwa gatandatu u Burundi bwibutse imyaka 30 ishize president Ntaryamira apfuye inkuru y'Ijwi rya Amerika dusomerwa n'umunyamakuru Thierry Ndayishimiye uri Kigali
Aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe barahejeje gushira ko ishugwe ashinguwe wahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira hamwe nabo bari kumwe ku nshuro ya 30 barunamiye Cyprien Ntaryamira yahitanywe n'isanganya ry'indege I Kigali hafi y'ikibuga cy'indege c'I Kanombe avuye mu gihugu cya Tanzania na mugenzi we Juvenal Habyarimana yararongoye u Rwanda mu nkuka ya misaha yatanguye ibirori byo kwibuka Cyprien Ntaryamira yitabwe n'indongozi z'igihugu musenyeri mukuru wa diyosezi ya Bujumbura akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi Gervais Banshimiye Busa yibukije abo bategetsi ku byabaye muri kahise ku Burundi byo batera kwikebuka nihame hakogwa iby'abandi bakoze byashikanye habi u Burundi
muri iki gihugu cacu aho duteye cu Burundi ababona kandi bakavuga ko agatima w'ukugomba kugira umugwi w'abantu wiharize ukigungana ubutegetsi etsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka ko ako gatima kariko karatwinjirana ababona ku rwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose
ku nshuro ya mbere avuze ku byabaye ku munega wiwe Silvana Ntaryamira umutambukanyi w'uwahoze arongoye u Burundi Cyprien Ntaryamira yitabye ibirori ari kumwe n'umwe mu bana biwe w'umwigeme arasaba ko leta y'u Burundi ko yosaba amakungu hakaba amatohoza atawe yegamiye n'abari kubararuka ubu bakamenya ukuri
igihugu president Ntaryamira yitabye imana avuye muri mission y'igihugu yaragandaguwe turifuza rero uko abantu babimenya abatari ngaho bari bakiri bato kiriya gihe babimenya yaritanze ibintu abantu benshi nibaza ko badatahura yaragamburukiye igihugu yaritanze aratanga ubuzima bwiwe kubera igihugu ndifuza ko n'igihugu rero cubibona kikavyerekana turizera ko kizotinda kiba.
Uyu musore wo mu gisagara ca Bujumbura afite imyaka 32 avuga ko bibabaje kubona haheze igihe nk'iki atakuri kuramenyekana kandi hari inzego zari kuba zakoze akazi kazo.
Biboneka ko abategetsi bacu atangufu bashizemo ngo baturondere ukuri ku rupfu rwa Perezida Cyprien Ntaryamira. Ico kosaba nuko ico kibazo inzego z'igihugu zogifata nk'ahamwe.
Ibyo birashimangirwa na Fenias Nigaba itegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu umugambwe Cyprien Ntaryamira yarasanzwe akomokamwo asaba ko homenyekana ababiteguye bakanabishira mu ngiro hamwe n'icabitumye gutyo bagahanwa n'ubutungane. Asaba kandi leta y'u Burundi kumuhisi Perezida Cyprien Ntaryamira yohabwa iteka ry'incungu y'amahoro n'umutekano kandi hakarondegwa umushingwa manza w'ububirigi Eric Dedememani yariye indishi y'akababaro k'imiryango yaburiye ababo mu iryo sanganya ryahitanye Cyprien Ntaryamira.
Bisaba leta ko yofasha umuryango mbere nubwa n'ijya miryango yose yaburiye mu ryandege kugira ngo umushingwa manzi w'umuryango yibye inshumbusho ivuye muri kompanyi y'ijya ndege.
Kuri ibyo bishikirizwa n'umuryango wa Cyprien Ntaryamira ugwaruka abanyamigambwe n'abandi umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima ashikiriza ko leta y'u Burundi iri kivugana n'ibihugu biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo kuri kumenyekane.
Leta y'u Burundi iriko igerageza kuganira n'ibihugu cyane cyane biciye ku burongoye uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo bashobore kuraba nimba vyukuri bishoboka ko amatohoza yigenga yoba yarigeze gutangura mugabo arazimangana ayo matohoza rero
arizeza kandi umuryango wa Cyprien Ntaryamira kwikizokorwa kizokoregwa hamwe.
Leta y'u Burundi ivyashitse bibabaje nkuko bibabaje umuryango wa Cyprien Ntaryamira kandi bibabaje n'abarundi bose akaba mbere ari ibintu twovuga tuti ntibigasubire. Ijambo ry'ihumure naryo nuko no munsi leta y'u Burundi ibitahu mugabo no munsi leta iratahura ko Burundi bwabuze bukaburira hamwe.
Cyprien Ntaryamira yagandaguwe haheze amezi abiri gusa atorewe kurongora u Burundi ni nyuma y'igandagurwa ry'incungu ya demokrasi Perezida Melchior Ndadaye niwe yari yahurijwe ko na bose ko yocarongora u Burundi yongera yemezwa n'inama nshingamateka yose y'ico gihe. Yapfuye afise imyaka 39 yari no mu batanguje umugambwe Sawanya Frodebu yari yavukiye muri komine Mubimbi ku mutumba Gitwe wo mu ntara ya Bujumbura mu 1955.
Mu makuru ya sporo n'imikino mu Burundi abagabo batandatu n'abagore babiri basiganwa ku maguru nibo bashobora kuzahagararira icyo gihugu mu mikino Olympique izabera i Paris mu Faransa kuva mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Désiré Hatungimana.
Ku kibuga cya Olympe Africa mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura kuno w'Imana harabera ihiganwa ry'igihugu cyose mu kwinonora imitsi kuva ku metero 100 gushika ku metero 110. Iryo higanwa ry'u Burundi bwose rya mbere mu mwaka ni ryo gufasha abanonotsi basanzwe baba mu Burundi kuraba ubuhinga bwabo bugeze nk'uko byashikijwe na Diodone Kwizera arongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi.
Ivyo rero tubikora kugira ngo duhe amahirwe abanonotsi benshi kuza ngaha muri iri higanwa. Haje abigeme 117 hamwe n'abasore 147. Hanyuma imyanya uko nabibonye nakavura mwabonye ukare kaguye.
Kubijanye n'abanonotsi bazoserekira u Burundi muri Jeux Olympiques ziminije mu kwezi kwindwi i Paris mu gihugu cy'u Faransa, Kwizera ntiyashimiye kugira vyinshi bivuga ko arerekana ariko iyo bitera bija.
Nanga kuvuga inyana itaravuka uhava havuka ishuri ari nacyo gituma nagombye kurindira gushika periode nkuko no bivuga ya qualification izoherana n'ukwezi kwa gatandatu turindire kugira ngo dutange liste y'abazoduserukira muri Jeux Olympiques z'i Paris tutihenze na gatoya. Mugabo ndafise icyizero yuko tuzushobora guserukirwa n'abapfasoni barenga canke bashika babiri abahungu nabo nyine bashobora kurenga canke bagashika batandatu urumva nivyo tubona turiko turaba abaduserukira mu mahanga ingene bariko barigenza
Kuva Burundi butanguye kwitabira amahiganwa ya Jeux Olympiques mwaka w'1996 bumaze gutwara imidari ibiri umudari w'inzahabu watwawe na Venice Niyongabo i Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwaka w'1996 ku metero 5000 na Francine Niyonsaba yatwaye umudari w'ifeza i Rio mu gihugu cya Brazil mu mwaka w'2016 ku metero 800 mu mupira w'amaguru naho mu gihe imigwi iserukira igihugu mu nkino za Afrika haramabwirizwa yishiramo y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yategeza gukurikiza kugira ikine ayo mahiganwa n'imigwi isanzwe ikinira iwabo yashikiriwe Muyenga Alexandre arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha ko kiretse kuba imigwi itegezwa kuba ifise aho ikorera abakozi bamaho igaha n'abakinyi amasezerano yanditse hari n'ibindi bigiye gusabwa utabifise CAF ntizomwemerera gukina amahiganwa yo mu gihugu
ubu gishasha kiyongeyeko nuko ari imigwi yose izozira bikora kugira ikine ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi nokuvuga rero CAF nizotanga ubwo burenganzira bivanye n'ibisabwa n'amategeko umugwi wose uzoba washikirije aho no vuga nk'akarorero nk'umugwi wo mu cicaro cya mbere utegerezwa kuba ufise ekipe ntoyi y'abana ugacugira n'iyindi yabigeme ako nakarorero kamwe muri byinshi bisabwa
warongoye FFB asaba barongoye imigwi kwitegura hakiri kare kuko utazoronka ugo ruhusha rwa CAF ntazitabira ihiganwa ry'u Burundi rizotangura mu kwezi k'umunani Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Shuti muduteza amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye mbashimire mwebwe mwese mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema iryo ryari jambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
icegera cy'umushikira nganja jejwe migenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika shinzwe abanyagihugu impunzi n'abimukira Julieta Valls Noise aherutse kugendera ibihugu bya Ethiopia na Chad irabonanye n'abategetsi bakomeye b'amareta y'ivyo bihugu n'abayoboye amashirahamwe ajejwe gutabara impunzi ari mu ntumbero yo kuganira ku bibazo bihanze abanyagihugu n'abimukira mu karere ko muri Afrika yo hagati niyo mu buseruko mu biganiro yagiranye n'umushikiranganje wa mbere wa Chad Success Mastra Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika yaravuze ku miliyoni irenga 47 y'amadola agenewe gufasha abanyagihugu muri Sudani no mu bihugu bibanyi yavuze ko imfashanyo yose Amerika yahaye abanyagihugu bo muri Sudani n'ibihugu bihana imbibe irenga imiliyoni 968 y'amadola mu mwaka urangiye uyu mutegetsi yasiguye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri imbere y'ibindi bihugu byahaye imfashanyo yihutirwa igihugu cya Sudani yongeye avuga ko Amerika iri kikorana n'ibindi bihugu byo mu makungu kugira ububabare bw'impunzi zirenga umuliyoni zategerejwe guhunga ingo zabo kubera uruhagarara n'umwicanyi bugabanuke mu gihe abandi babandanya gushika uko umunsi utashe nk'uko avuga ko yabyiboneye mu rugendo yagize muri Sudani ibihugu bya Ethiopia na Chad biriko bigira uruhara rukomeye mu kwishura kubiriko biba muri Sudani no mu twigoro two gutabara abanyagihugu Julieta Valls Noise yatangaje ko kuva mu mwaka w'2023 Ethiopia yakiye impunzi 50,000 zivuye muri Sudani yavuze ko mu gihe umutekano muke urangwa mu karere ko mu ihembe rya Afrika bikenewe cyane ko Ethiopia ibandanya gufasha abanyagihugu bavuye mu byabo Leta ya Ethiopia yarakoranye n'amashirahamwe ajeje gutabara mu ntumbero yo gushiraho ibibanza bishasha bijejwe kwakira impunzi no guhifashanyo zikenewe impunzi shasha ibihumbi n'ibihumbi Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe abanyagihugu impunzi n'abimukira Julieta Valls Noise yarashimye cyane ukwitanga kw'abanyagihugu bo muri Chad hamwe na Leta y'icyo gihugu mu kwama bakiye impunzi yavuze ko mu bihe bya vuba Chad yakiye impunzi zirenga igice cy'umuliyoni n'abarenga 100,000 basubiye muri icyo gihugu mu kiringo kiri munsi y'umwaka intumwa ya Amerika yavuze ko Amerika ibandanya kugarukira abantu batagira ikibafasha muri Chad cyane cyane impunzi n'abarondera ubuhungiro barenga umuliyoni n'100,000 yavuze ko imigambi ishigikiwe na Amerika izokengira impunzi ikaziha uburaro amazi ibikoresho by'isuku amashuri n'ibindi abazakiye n'abandi basinzikajwe n'uruhagarara n'ubwicanyi birangwa muri Sudani Julieta Valls Noise yatangaje ko gukingira abanyagihugu inzara n'ibindi biza bishobora kwaduka muri Sudani mu kiringo kirekire kiri imbere bizosaba ko impande zompi zitana mu mitwe muri ico gihugu zihagarika ingwano zikareka imfashanyo zigashikira abanyagihugu atantambamye. Amerika izobandanya gukorana na leta ya Ethiopia na Chad amakungu n'abandi bakorera muri ibyo bihugu kugira batabara abantu imiliyoni n'imiliyoni basinzikajwe n'intambara muri Sudani bakeneye imfashanyo mu buryo bwihutirwa.
Ubu noneho tubagezeho ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe.